Ngāpuhi in the whare. Ngāpuhi, are you here? Oh, kia ora, Ngāpuhi. Do we have te aroa in the whare? Oh, no te aroa. They've probably gone back. Do we have Ngāti Porou in the whare? Oh, kia ora. Do we have Te Matawa Māui in the whare? Oh, kia ora, kahungunu. Do we have kahungunu in the whare? Woo! Kahungunu! Are we feeling pretty amped for our last kapa, whānau? Are we feeling amped for our last kapa? Did you say no? I want to hear, yes. Are we feeling amped for our last kapa, whānau? Yeah, that's better, that's better. What an amazing week it has been full of kapa haka. Kapa haka is definitely alive, don't you think?
Yes. Ki mihia he wahi noho e karema, kua tata tonu tātai te karana atu ki te rōpū.
2 minute call, door holders, 2 minute call.
2 minutes e te whare.
Kia kakama ki te kimitsuru, plenty of seats available.
One more quick reminder, if there is an emergency, for example, an earthquake or a fire, our assembly points are behind the whare on the field and to this side of the whare near the parking lot.
Ko kahura na ki te maunga, ko ngaru rara te awa, ko tā ki simu te waka, ko ngāti kahungunu te iwi. Woo! Ko ngā kaiako te kapahaka e whai ake nei, ko māhi nārangi huata, ko wai maria painga, ko hine mata waia virkau, rātou ko wārena wainohu, ho mai te piki paki paki. Ko te manukura tāne, ko i haia hutana, ko te manukura wahine, ko kiri en hokianga, ho mai te paki paki.
Koinei te tau tuatahi kua whakahaeretia e te rohe o te Matāua Māui i ngā whakataetae kapahaka ārohe. Kia tai atu ki ngā whakataetae ā-motu. Koinei hoki te tau tuatahi ka tai atu rātau te kapa o te kurakaupapa Māori, o te wānanga whare tapere, o Takitimu, ki ngā whakataetae, ki te tautoko i tēnei kaupapa, te mana kuratahi, 2015 ki Rangitāne. Hikaka ana nā nākau, kua whai tūranga ki tēnei whakataetae, ka rewa nā mihi manahau ki te whānau whānui o Rangitāne.
Here tau ngā haukūnui, here tau ngā ararau, here tau ngā hārā te kāhu, ha mai te piki paki paki, mo te kura kāpapa Māori, o te ora ānanga o tā ki simu.
Thank you. Whoa, whoa. Oh!